lomsebenzi ubhokile we baba nemali ayingeni engathi lele vikile ngaphela we baba we baba we baba gonzima kulomhlaba we baba lomsebenzi ubhokile we baba nemali ayingeni engathi lele vikile ngaphela we baba we baba ithi Woza Woza Friday my darling Woza Friday umsebenzi ubhokile Woza Woza Friday my sweetie Woza Friday ilanga lingomile wena we baba gonzima kunomhlaba we baba lomsebenzi ubhokile we baba nemali ayingeni awungathi lele vikile ngaphela we baba we baba we baba gonzima kunomhlaba we baba lomsebenzi ubhokile we baba nemali ayingeni sengathi lele vikile ngaphela we baba we baba awungithi Woza Woza Friday my darling Woza Friday umsebenzi ubhokile Woza Woza Friday my sweetie Woza Friday ilanga lingomile wena awungithi Woza Woza Friday my darling Woza Friday umsebenzi ubhokile Woza Woza Friday my sweetie Woza Friday ilanga lingomile wena Goodbye, I'm going now.
I'm going.
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 Tomorrow morning,
I'm going.
Tomorrow morning,
I'm going.
Tomorrow morning,
I'm going.
Tomorrow morning.
I'm going.